Bon, kuba byarashitse bikaduka igitega. Bunovuga yuko ntivyabandanije nta mwiza ubura inenge. Nta mwiza ubura inenge. Ariko umusanzwe ngubura ugaruka kugitega n'ugwino sico kimwe. Ugwino ruri ku yindi level.
Yindi level.
Yego.
Kuko urashobora gusanga umujene ari karapanga kazoza kiwe. Wewe mwenyewe umwumvise ku migambi yari karagucorera plan yiwe ngaho ukavuga ati yego kwera umwana kweri bamureke kwanza. Mtipu usanga ariko arapanga ukuntu azobaho kuva ejo kubandanya ariko kugeza uyu munsi usanga abajene benshi turiko turavuga ati yono ngo twakubitise ngo twashomereye ariko ibintu nk'ibyo kweri akiri ku ishuri yiga adategemeye ko azokora akazi ka leta yize azi yuko azokora ibikorwa byiwe binafse ubwiwe
aha mu Burundi ugaruka guhinshi nk'ubu gose rurota indege Nuje mu bigo bya Buraya, Amerika, Canada kurondera ubuzima.
Yego.
Aziya hose.
Yeah.
Hari yaho humvwaruka. Hari ico bisabisana.
Mbo, ibyo hari abira shika nabone bakagira ivyumviro nk'ivyo, ariko nuko ari baki babihagaciro kuko kugenda hariya nibike usanga asumbya uwa imigambi yiwe wasigaye hariya. Ivyo nta gaciro kanini babiha. Yeah.
TV mumeze gute muraho ni Angelo nkuko twamatubaha ibiganiro bimeze neza bijyoshe turabazanira abastar abakomedie bafise utugenegene kabisa ibintu byiza cyane mugatunga mukaryoherwa kugira ngo mwikure amasuresi mu mutwe yes rero nkuko mubibonera abakunzi bacu ba PITV aho muri hose ku isi hari abadukurikiye bari mu hano mu Burundi mu karere ku mugabane wa Afrika Uburaya Amerika na Asia bakadukurikirana cyane gatanu kuri gatanu ibiganiro byacu bakabikunda bakabisangiza n'abandi kugira ngo bibashikire turabakunda cyane kandi tunabashimira cyane mubandanye rero muri iyo nzira nyine rero nkuko mubibona rero turi kumwe n'abasore bameze neza bakeye murababona kabisa ati murambaza ati ni igiki bagiye kutubwira yes rero nkuko twama turi mu buzima bwa misi yose abajene b'iki gihe benshi bariga amashuri bakayarangiza ariko gasanga kuronka ubuzi ni kibazo bamwe bakavuga ati katoje kurondera hanze mu bihugu byo mu karere abandi bakaje mu bindi bihugu byo muri Afrika Iburayi Amerika na Canada ariko gasanga rimwe na rimwe ivyo bari biteze siko babisanze none bimeze gute ha rero turi kumwe n'abasore mukanya rero mbiye ko tutangura ikiganiro kamanda bakire umeze gute wewe wambaye black
ameze neza cyane
kubera we mutamu
oh ni nibyo bya buri munsi
yani linete miwani nywere siju headphones eh
yani kumujene nibyo
bibi nibyo nyene
ego
black and white muhujya wa white
yes
muhujya wa white umeze gute man
agenda meze neza man
umeze neza
fresh sana
akajambo kame kuba kunzi ba PITV
Oh okay, kwa ariko radukirana turabanje turabaramukije mwese tubasuje. So uyu mwanya nkuko mubibona twatanguye igipindi cyacu muya mutonya.
Kweli.
Yes.
Yes, kumbere rero nimivuga amazina kugira ngo bamenye abo muri bo.
Okay, ku mazina ni Jean Estache Sukwasama ndibaza mwayumvise neza.
Sukwa?
Sukwasama.
Uko nyene?
Sukwasama.
Nagufinata.
Yes, ugufyina.
Ehe.
Oh, nanje ni Jean Clovis Bivuzimana. Ego.
Ego cyane. Turi kumwe na Clovis kumena estache abajene bameze neza bakeye hano muri PITV nkuko rero bakunzi namaze kubabwira ivyo tugiye kuganira mwamaze kuvyumva impamvu abajene birukira muri ivyo bihugu ariko gasanga rimwe na rimwe ivyo bagiye kurondera sivyo babonye Clovis wewe ndi basa yuko uri murundi wakurenga mu Burundi ariko kandi amashuri yawe rimwe na rimwe waragiye kwiga igitega ugiye kuraba ukuntu bisanzwe bimeze sivyo none na estache haje nawe ndamuzi yuko bitakunze ko akurira ngamu Burundi igihe cyarageze agenda mu bihugu kimwe mu bihugu byo mu karere ndavuga igihugu cha Kenya sinzi za Kampala hose yaraciye kugira ngo arabe ukuntu bimeze kumbere rero tudatebye dutangure kuri stage stage tubwire muri make ni giki gituma abajene ubwa mbere bumva yuko boja mu bihugu byo hanze kugira ngo baze kurondera ubuzima
okay mbo icambere gituma benshi babirukira ibyo bihugu bituma benshi bavyifuza nuko usanga kenshi bahaje ishure nta kintu cyo gukora gishobora kubone ko mwanya kandi bakaba ari benshi ku bwinshi so birakunze gushika benshi rero bakavuga ati reka turabe ko twosimbira hakujya canke hijya y'igihugu hanze y'igihugu turabe ko twaronka ico gukora kugira ngo turonke ukuntu tuba turagize nte tuba turibeshejeho
wewe wagiye mu bihugu by'amahanga byano mu karere ryari
Mbo sikure cyane ni vuba vuba gusa atari vuba cyane hari muri 2018 onagenda 2018 onagenda ya
eh kumbure cyari igihugu ikiye
mbo cyari igihugu cha Kenya
mu gihugu cha Kenya ah wo twibutsa icyari kikujanya hanini cyari gihe
okay cyari kinjanya hanini naje navuga ati ndagiye ndabe ko noshora kureho nk'ukundi kuntu no kugira nti no kwibeshaho akini rero maze kugenda nsanga sivyoroshe ariko mbona yuko bad no gira nti no kwendereye abivaye no kumbona yuko ihari yiho hiyo itandukanye ni hari yino kuba jene rero navuze ati reka mbanze ndabanza ndiga ndabana inshure ndaheza yes
ukiri ngaha mu Burundi uwumvise yuko uzoja muri Kenya uwumvise gute
kandi byaranjohe cyane
waragiyohewe
waragiyohewe cyane uko navuze ati
ugiye kuhanoba
yes ibintu nkivyo kuko nawe uramva gusotse ugiye mu kare utamenyere urabyohegwa cyambere hamukavuga ati uburoko nsotse uBurundi ndibaza yuko ngiye kuronka ikintu uvuga ati naje kizoshimisha
ugiye kwitwa mu diaspora
yeah
mu diaspora
yego
eh kumbe rero ngaho muri Kenya urashitseyo wasanze ikirere cyifashe gute wasanze ibintu bimeze gute ugiranije no ngaho mu Burundi aho wahora
okay mbo ngiranije naho mu Burundi aho nahora aha kenshi iyo usanga abanyeshuri baheje ishuri canke hajya bari mu buruhuko bukuru urakunze gushanga benshi bagenda mu bibanezera cyane kwiryohera abandi bakagenda cyane cyane kurondera utuntu barifashisha twudukogwa kugira ngo barindire kijya gice gusubira ku ishuri kigere barondere uko nuboshobora kuronka dufaranga dukenya two kwifashisha mu byo bakeneye so hariyo hiyo rero iratandukanye ni yino bitewe n'uko hari amuge cha vacances abenshi ni kulaxinge no mwanya babaronse kugira nte wo kwiryohera kubona aba friend babagenzi abantu gutembera ahantu hatandukanye bifuza so kuvuga ati ngo ari kwarondera inoti byo biratandukanye do akenshi nuko usanga nabahariya bari ku ishuri bafise ibindi bikugwa hariya bari ko barakora yeah
akumbure rero waruve nga mu Burundi uvuga ati ko ngiri wa mahirwe yo kuja mu bihugu nk'ivyo nka Kenya ni igihugu giteye imbere kandi ugaruka gwinsha no mu Burundi uravuga ati rugiye muri Kenya kugira ngo urondere ubuzima n'amafaranga yabo arateye imbere afise agaciro
yego
wewe rero byagenze gute akazi byarakoreye ku karonka yari byifashe gutegagwa na stage
okay je kuri je wakazi kabisa narakaronse kandi atari kamwe ndarankuze bitandukanye nokora akinanje umutima numva birankuriye ko no banza nkiga kwanza hari gisatane narakunze cy'ivyerekana plumbing installation ya amazi so nani narabikunze sana rero bivaye no kuno nubwo nabandi ku kazi naravuze ati reka mbanze nige kwanza mbanze ndeke ka kubera ko umwanya w'ishuri ndabona ni wamperana imyaka ikegera haruguru bizoba bigwe kugira ngo mvuge ati mbandanye cha gisata canje ni ha intumbero yo kukimara ariko naravuze ati ariko kuronda amafaranga ntibiti gihe Afata kirewe kambandanye hamanzo subiraho. Rero niho navuze ati ko mpejeje rekambanze simbiri no hakujya mu Burundi.
Neza cyane. Komureka tubaze Clovisi nawe. Clovisi wewe ndazi nturasohoka wakurenga mu Burundi. Ariko kandi byarashise uvi Bujumbura uja mu ntara ya ruguru. Twibutse niye ntara wagiyemo.
Oh nagiye mu ntara ya Gitega.
Hari ho mwaka wajyari.
Hari mu mwaka wa 2022.
Ikintu nyamukuru cyari kikujanye Gitega cyari gihe.
Bon, cyari kinjanye Gitega nari ngiye kubandanya ishure, nari ngiye kwikana gisata gishasha, igisata kijanye ni ubuhinga.
N'ubuhinga
mvabwenge.
Ego, ntanyeka yuko turazi yuko uyu munsi abana baba mu mihingo yo mu gihugu hagati bifuza kubona ibujumbura, bafise ndoto zo gushika ibujumbura, bazi yuko ibujumbura ari ahantu hari amafaranga hari ubuzima wewe umvise yuko ugiye igitega ubwa mbere wasanze igitega ikirere kimeze gute itandukaniro rya Gitega na Bujumbura nirihe
bon igitega itandukaniro hagati y'ino Bujumbura na Gitega icambere gisagara kindi Bujumbura ni mukiyaya
mukiyaya
ikindi naco harashushe
harashushe
ariko maze kuduga igitega nasanze ari hari imisozi ikigira kabiri nasanze hakanye cyane hari imbeho
harakabeho
ego
iyo uravye rero ugwaruka gwibujumbura n'ugwa Gitega wasanze byifashe gute
bon hari itandukaniro hari itandukaniro hagati y'ugwaruka gw'inyiri n'ugwaruka gw'Gitega ngerageje kuraba bon kubera yuko navuga ko inyiri bujumbura hashushe usanga abanyabujumbura nabundi usanga bashushe
iyo uvuze ko babashushe babashushe gute
usanga rugaruka ruzi kujana nibihe usanga rugaruka rukerebuse cyane
yego n'igitega naho nyine nuko bimeze
igitega naho ne nuko ugaruka rukerebutse ariko harimo itandukaniro
iyo uvuze yuko itandukaniro rihari nivuye iki igitega bobo ntabwo barashuha kurugira go hejuru
novuga ko bobo bikigendeka
akumbura ariko twarabonye mu minsi heze amasanamu y'ibiterasoni byavuga yuko arabana bigitega bariko barabikora umva badashushe kurusha abandi
bon kuba byarashitse bikaduka igitega novuga yuko ntivyabandanije nta mwiza ubura inenge nta mwiza ubura inenge ariko musanzwe
ngubura
ugaruka ku gitega n'ugwino sico kimwe ugwino ruri ku yindi level
yego kwanza tubwire igihe wari gitega mwumvise aya masanamu muyabonye mukumva ama audio byari ko biravuga ku mbuga ngurukana bumenyi mwabyifashe mu gute
mu bisanzwe byari ibintu bitangaje cyane kuba umwana we gitega yo kuba akadukana ingeso nkiraho
kandi ngo barabanyeshuri
bari nabanyeshuri birashoboka gasanga barahenzwe urazi ko bishika ugo rukagoroshe guhendwa
abakiri bato ababa igitega ugwaruka nize commentaire baba baragize ndazi ko abajeni iyo bari kumwe ugwaruka uragira commentaire bakagira ico bavuze ku kintu uko baba bakibonye byari imeze gute commentaire wumva mu gwaruka
bo mugaruka wari umwifato utabereye na gato kabisa
ukuntu wumva abajene bavuga kuri icyo kintu cyari cyabaye
bo abajene bose baratangajwe n'ico kintu cadutse mu ntara ya gitega kikadukanwa n'abajene batoyi bagenzi babo rero ariko imana ishimwe yuko byatujijwe bitaragera kure cyane ntibyari bwa sasagari kure cyane
ubwo ntabo babimvira yuko kumbure imico nk'iyo ari abanyabujumbura bayidugana
bo mu bisanzwe bibaho cyane nabo nubwo gwaruka ndibaza ngo bagwara kubitiye ni bujumbura rukabona ivyaho rugasha rugenda hari kasanga rugizente rugiye hejuru y'abandi
ntego cyane urakoze Clovis kuba utubwiye muri bimwe washoboye kubona mu gisagara cya gitega abujya n'abarundi baramaze bati akanyoni katagurutse nikamenya
iyo
bweze kabisa rero Estache wewe rero urahije amashuri uragarutse mu Burundi ariko kandi muri Kenya tubwire akarere ubwa mbere wari mu nakahe karere yari Nairobi yari Mombasa yari hehe
mboje na game turere twinshi bivanye naho nagenda ndarunka ndabandaniriza kwiga naragiye muri Kenya haswa muri Kitale lodwa mu ntara turukana hariya yes hose naratembereyo za Naivasha so bivanye ni grade nagenda ndiga nagiye ndahindura turere
ego rero umaze gushika muri Kenya ndazi yuko waragize abagenzi batandukanye haba abo mu kibano abo kwishengero abo mu ishuri abo bose ni zimwe mu nshuti zawe kandi ndizera yuko mwaraganira wewe ibyumviro byabo wumva ugwaruka rufise muri Kenya aho waruherereye nizana neza bafise ibihe byumviro
okay mbo aho nari imperereye mfatiye ku byumviro bari bafise ni byumviro biri hejuru mugaba atari hejuru cyane kuko urashobora gusanga umujene ari karapanga kazoza kiwe we munye wo mumvise ku migambi yari karagucorera plan yiwe ngaho ukavuga ati yego kwera umwana kweri bamureke kwanza mutipe usanga ari karapanga ukuntu azobaho kuva ejo kubandanya ariko kugeza uyu munsi usanga abajene benshi turiko turavuga ati yono ngo twakubitise ngo twashomereye ariko ibintu nk'ibyo kweri akiri ku ishuri yiga adategemeye ko azokora akazi ka leta yize azi yuko azokora ibikorwa byiwe binafse ubwiwe
aha mu Burundi ugaruka gwinshi nk'ubu rwose rurota indege nuje mu bigo bya Buraya ya Amerika Canada kurondera ubuzima Asia hose hariya ho humva ugaruka hari ico bisabisa nako
mbo ibyo hari abira shika nabone bakagira ivyumviro nk'ibyo ariko nuko ari bake babihagaciro kuko kugenda hariya nibike usanga asumbya uwa imigambi yiwe wasigaye hariya ivyo nta gaciro kanini babiha
wewe rero umaze kugenda ivyo wari witeze nivyo wahabonye
mbo ivyo nari niteze ntabwo ari vyo nahabonye ariko ntatandukanuro rero rya habaye yego
uri kuraraba rero mu Burundi naho waruri uvuga ati ugwaruka rujeyo cyanke gwigumire mbona ngo
ngo byose ngo niyare yare nka babandi babati byose niyare
umwe bivuga okay mbo icano kubwira nkugwaruka mu gwaruka ndi baza si bose bafise intumero imwe n'ivyimviro bimwe hari abafise ivyimviro byo kugushitsa kwanza impano zabo hari abantu sanga bafise impano zabo bwabo sivyo vuga ati kumbe naheze ishure nshaka kubandanya n'impano yanje ndayikuze kabisa kugwego numva uko nanje ngizente ndizitse hari nabandi sanga bafise ivyimviro nk'ivyo nyine byo kuja hanze akini sino hanura kugaruka bose ngo biyumvire ngo kuja hiyo oh no igihugu cyo cagisigara atabajene gifise yes nuko rero ivyimviro vy'abajene ico nakundiye leta y'u Burundi nuko ituri inyuma nk'abajene rero abajene baje hamwe biyumvira ibikorwa bokora vyiterambere ubu bwabo ya yes
Clovis nawe tubwire rero igitega waragiye yo buraheza uragaruka ubona ugaruka gwigitega na gorufise ibihe byimviro na cyane cyane bavuga ati eh bujumbura hari amafaranga ndo bujumbura bobo nabo bafise ibyimviro byo kuza ibujumbura cyane bafise indi byumviye cyane ibyo kuguma hari iwabo
uko ngegeje kubiraba ngiye kuraba mu zindi ntara umwana wa ruguru akura mu byimviro byo avuga ati nshaka kwiga amashuri hanyuma nzishike ibujumbura ariko umuntu w'ibujumbura avuga ati nshaka kwiga amashuri hamanze shike I Londres nze nurira indege
kabisa
ariko ngiye kuraba ngiye gukompara nkaraba igitega be nibujumbura mu bisanzwe igitega baragomba kwababa bujumbura buke buke baragomba kutwababa basa n'abari nyuma yacu gato rero ugaruka harimo abafite ibyumviro byo kubahirije ishure bashobora guca bagira nte baja I Londres na handi mu kare muture tuzengurutsise hariho nabandi basa ibyumviro nk'ibyo ntabwo ari bose hari abari hari akure kure atari ategere gisagara nkwavuga ati heza ko ibishoboka byose nanjye nze mpunyore ibujumbura yego
uma ukimara kuja igitega ivyo wari witeze niko wabisanze
Bon, je maze kuje gitega nari ngiye kwiga école d'art, école d'art.
Bijanye no gucapa canke ubunyamwuga amandi majambo.
Ego. Iryo shure rero si gucapa gusa kubumba n'ibindi n'ibindi. Maze kugendayo nari nzi yuko ari ngiye kwiga gucapa gusa. Navuga ati ubuzima bwanje burahindutse. Navuga ati ubuzima bwanje azoba ari kujya kuryama gucapa ntabindi ariko maze gushikayo naratangaye cyane nasanze ari section nk'izindi
harimo ibiharuro
ibiharuro biriyo indobe ziriyo zashima biology n'izindi byose birimo
wewe uwavuga ati gitega ngiye kwiga ishuri ryo gucapa umva n'uko cyapa gusa
yego navuga ko ubuzima bwanjye nzovyukira ncapa ngorobize ncapa ariko naratangaye maze gushikayo nasanze
wabihunze
novuga ko nahungiye imvura mu muvu uretse gusa ko hica hiyongera ko ibyo bindi byo gucapa ama dessin technique ama play amazu ibintu nk'ibyo
kabisa Estache waragiye muri Kenya nkuko wavuze ko wize ibijanye na installation ya matara
ga
mu rundi ndibaza ko namazi ngiye nka plomberie sinzi warahejeje akunga uko wabonye nakaye
okay guheza narahejeje gusa ico nabonye nuko muri leta ya Kenya mu gihe ufise ubumenyi ata certificate ufise kenshi usanga ukunda kuronka ibiraka akini ntibakwizere ariko iyo ufise certificate nuko babona ati uyu muntu by'ukuri yarize kugera kuri level iyi n'iyi rero arashoboye ibikorwa bingana uko uravyumva sasa rero bigatuma rero nanje abimpa ingufu nishaka byo kubandanya kandi n'ubu nzobandanya mpaka kukanyuma yes
uko waje mu Burundi witeguye kuzosubirayo canke uje gupratika gushira mu ngiro ibyo wize
okay ubu naje ino mu Burundi navuze ati reka mbanze nsimbire kwanza hakujya nduhuke numve ko na relax nze neza hamansubireyo rero gusubirayo nditegwe gusubira yari ko subunyene ndo bisaba ko mbanza numve yakayaga ko mu Burundi yari ko nditegwe guzosubira ngo kugira mbandanye yes
Clovis wewe rero waraje amashuri uri ngai Bujumbura ni muhira ni murugo
ego
witegwe gukora iki nk'umujene warangije kwiga ibijanye no gucapa
mu busanzwe niteguye kubyaza umusaruro impano yanje impano yanje yo gucapa ari nayo naciye ngenda kunonosora akaba ariyo ndangirijemo niteze kuyibyaza umusaruro izi ntezi imbere ingeze kure
kumbure turangiza uyu munsi rero abajene baravuga ati nta kazi dufise abandi nabo ugasanga biteze ubuzi bwa leta ariko bikarangira ivyo bari biteze atari byo baronse uyu munsi mwebwe murababwira iki nk'abajene mumaze gutembera nubwo atari kure cyane ariko hari cyo mumaze kubona aho hakujya cyane imbere mu gihugu Clovis urababwira iki
bon icyo no hanurira ugwaruka gwaruka mu kumara dukurikirana kuri PITV nuko buri muntu wese atorera amaboko Mumenye yuko isi yacu ya none iriko iragenda ikumuvuduko uteye ubwoba cyane. Bisaba yuko dukora amaboko mu mpuzu, ntitugume twicaye, ntitwitege ubuzi bwa leta, kuko uravyo abajene urwaruka igihugu gifise ni gwinshi cyane, ntabwo bo baronse ubuzingo babakwize. Igihugu cyacu ni gitoyi, gise n'ubushobozi buke wanashima, ariko iciza nuko hari imigambi myinshi yo kwitunganiriza utwawe. Rero mu gihe umaze guheza ishuri canke warangije, bisaba yuko ukura amaboko mu mpuzu ugakora icyo ushoboye cyose, uko ushoboye kose, ntiwicare ngo urindire akazi ka leta. Oya, koresha amaboko Imana yaguhaye, ukoresha ingufu Imana, ukoresha ubwenge n'ubumenyi Imana yaguhaye. Ego
estashe nawe rero waramaze gutembera abarundi bati akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze.
Yeah.
Nubwo ibihugu byo muri Afrika bayifata cyo kimwe, aka nakaye karusho ko gutembera ngiki ubwira ugwaruka kugira ngo nabwo rushobore gukora bivanye n'ibyo wagiye urabona aho hakujya hafi.
Okay, je fatye kubyo nagiye ndabona hakujya ico no hanura nk'ugwaruka nuko tutokwihutira cyane kujya mu mahanga hiyo mu bindi bihugu. Hashwa nk'ubu benshi basimbwe n'umutima bavuga ati igiye kiratujanye. No, hariho ibyumviro sanga umuntu wese afise ku ruhande rwiwe canke nk'utabifise ateza kubigira kugira ngo arabe ubugyo yogira nti yo kwifasha kugira ngo agere ku yindi level hejuru. Kuko benshi usanga hiyo umwivyo bindi bihugu nabone harimo abo usanga bameze nk'ababino. Rero ugasanga mu migambi yiwe nta byumvira afise bya kazoza canke byo kwiteza imbere ubwiwe. Rero usanga kenshi yo aganire na bagenzi biwe araharonkera akarusho mu byumviro ahakura, sivyo? Arafu icakora nuko arondera abasupporta bakamusupportinga mu byumviro vyiwe cyane mu migambi yiwe bafise, kuburyo aza guheza ishure ya afise canke abandi ugasanga baza kubandanya kuri ya migambi yabo. Yani bafise abantu babasupportinga cyane ku byumviro no ku bindi bikorwa baba bikenewe mu iyo migambi yabo. Yes.
Akajambo kanyuma kugwaruka ruriko ruradukurikirana.
Nka bari baradukurikirana kuri PITV nkuko mubibona. Reka tubanze dushimire kwanza mwebwe mwatwakiriye ngo dushobore gushikiriza kiganiro kurundi gwaruka. Rero ugwaruka nkuko munduri ko muradukurikirana, iciza nuko twogira nti twofashanya. Nyimba ufise icyumviro cyo gufasha gutera imbere, rabundi mugenzi mugire nk'agakundi, sivyo? Kugira ngo ntuze gusanga wakenye ivyumviro furani canke wakenye mu mutwe, birakenewe ko mugenzi wagufasha canke uja gusupporting abagenzi bawe ku vyumviro babafise. Yes.
Clovis nawe akajambo kanyuma.
Akajambo kanyuma, turabashimiye kwanza ubwa mbere ko mwatwakiriye. Hanyuma rero kwe kwadukirana kuri PITV ugwaruka, nuvuga yuko misangwe dufise ubwambere kwanza unezerwe no kubura umujene, unezererwe ubujene bwawe. Umaze kunezererwa ubujene bwawe, ntuce uba ikinebwe, ntuce urera amaboko, kora kora mu bikorwa vyawe Imana izohezagira.
Yes, rekare ndabashimire cyane abakunzi ba PITV nkuko mwakomeje mudukurikira. Aha twari kumwe na Estache umujene w'umurundi yagiye kuba muri Kenya ariko akagaruka, mwumvise byinshi ukuntu yabonye igihugu cya Kenya, na Clovis asanzwe na wari umurundi ariko we yagiye mu gihugu hagati giteka kugira ngo arabe ukuntu ibintu byifashe. Rekare tubashimire cyane kuba mwabandanje mudukurikira bino biganiro byiza bya PITV. Mugire subscribe, mugire share. Mwari kumwe na Moses Angelo. Bye bye, that is good.